Ladies and gentlemen, Melina's looking sexy today. Yes, darling, I am. Yes, you are, girl. Yes, you are. Well, thank you, darling. Wee. Melina's looking good. All right, darling. I'm looking good. Yes, Melina. Well, what else now? What are we going to talk about? Darling, 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 if you only knew the half of it. But what do I gotta know? Darling, 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 da 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 da